Huyu dada atakuwa mke wake.
Dada acha ufasha mimi.
Nani ambaye anampenda?